Oh, yeah, you are not sick. Hey, don't tell me, but you're not coffee. We are not. I can't be. We are still. asma yɛn yɛ kyeman so wo wiase yi sika ɛmɛ nti yɛ sika na ahwɛ ne yɛ gye ne nyɛ hɔ ma nkɔ bio ɛpɛ dɛ ihu ne wo ehu ayi ba ayɛ kasa ko yɛ ma sa ko yɛ ma ihu ne pɛ dɛ wo ehu ba ma nkɔ fo mu dɛ yika ne yɛ sa ko na ɔdeɛ ɛyi John and Jane wɔ fɔ akyɛ wɔ akyi John and Jane 2024 ɔdan ne. The 7th December, and I'll be there for next day. What do you say? Okay. What do you say?
What do you say? What do you say?
The two M's, please.
Yeah, I'm going to go to the house.
Ma baba.